iyo ibintu abantu bajeje intwaro batanguza barajya mu by'urudandaza gutya bafata ingingo izina ziriya igipolisi kibijyamo bica bitangura kongereza icyo twita igiturire ugasanga abantu bari kufise ibyo biharaga bahindaguza baratanga amahera basubira ngo birengane basubira ugasanga mbere bigiye no kongereza n'igiciro kujya mudana ku mudandaza kongereza igiciro ugasanga kiko kirihana wa muguzi wa nyuma kubera biba byarinze guca mu nzitizi bikanyegezwa bikagira iki ugasanga ni ingorane twibaza yuko twahanura yuko iyo ngingo boyitondera neza bakaraba na cyane cyane hakaza harajamo abajejwe uburimyi n'ubworozi ku rwego rwo hejuru kuko ibijyanye na strategi ibijyanye n'umugambi wo guteza imbere uburimyi mu gihugu ningene umwimbu udandazwa ningene ukoreshwa birimwo nibyo twumva ringene byo bari ibintu biherera ku ntara hariho ubushyiranganje n'ibitabo ndetse dufise kimwe bitantuze istratégie gikore national programme national de sécurité alimentaire ni byose bya penya programme d'investissement agricole izo ni ibintu biri kubira kurikirana nitwumva riri ngene wosanga hani wozifatirwa ku ntara kandi bategeza kuja muri rusangi mu byerekeye intumbero y'ivyuburimyi mu gihugu n'icyo gituma rero twe twahanura yuko iyo ngingo boyiraba bakara ko boyisubiramo na cyane cyane ikigwa n'abandi bantu benshi bajaye n'ivyo by'uburimyi kugira ngo duhave dusanga twe turafata ingingo usanga dusubiza inyuma ibintu twimvira ngo turiko turabikiza kandi mu bisanzwe hari abahinga abandi babirabyo usanga izo ngingo zisubije ibintu inyuma hakubiteza imbere.